Oh.
Is a Sunday. Umhlaka 16 namhlanje mangaphosisi. Class 16 ngise Maritzburg says nothing. What a blessing. She's 100 years old. Buka nje. The blessing. That blessing. I'm blessed today. Ngibusisekile namuhla.
Ah, ubusisekile. Akakuphindaphinda.
Uyayihambela.
Ngiyakodwa kayihambe indawo. Monger, Mampeter of Pulo, one was the woman.
Uzaluma wakhe. Awusinikeza amagama bese sithatha nje through ukuthi kwenzeke nomxhaso kaGogo.
Okay. Kunonhlanhla Mkhize umzukulu kaGogo. UGogo unawo umxhaso. Lesika sikubhalisa umxhaso.
Okay, ngifuna ukuthatha lapho. Yes.
Lekade kubhalisela khona umxhaso, khona usise oyahamba ebhalisa umxhaso.
Yes.
Baya kuyena bona labantu bakaMkhize bayothi sicela umxhaso waGogo uze endaweni yethu.
Oh.
Yibona bahambe bayothi uGogo engazi. Ugogo bese uphuma umxhaso wakhe wazi ukuthi uzophuma lapha yake emasayithini abo bonke abantu. Kwase kuthiwa cha gogo la kufike umkaMkhize wazothi umxhaso wakhe siyobeka esayithini yabo eyadini labo ngoba wena uma wabo ugogo wabo bayongcwaba noma ufa.
Akwasho kumina kade ngifuni. Nginengane.
Ecela ukuthi umxhaso wakho
wathi umxhaso wakho gogo sifuna siwakhe la ebaleni kathi cha angifuni.
Mhm.
Ngoba nginengane.
Yes.
Angifunda umxhaso semzini womuntu ngoba nginengane. Ngangithanda kakhulu izingane ngoba zinayisa zinanina.
Mhm.
Zikhuliswa yimina.
Ngoba sebekhamba ngemuva ke.
Mase kokwakhe umxhaso ngisatshelwa mina.
Oh.
Sengibona mina ngaye lo Mkhize uJulius. Ethi yeyi wena yegogo umxhaso wakho sewakhiwe ngifuna ukhipha igama lengane zakho ufake emkaca ngoba uwakhiwe kanjani wathi naye mkhuba kanomusa wathi unomusa umkakhe wathi akwakhiwe lapha
okay
ngathi mina phela ngokuthi wena kuba ngathi mina angifuni nje kakhe. Ngeke ngakhe kakhe mina. Ngiyamazi inhliziyo yakho ukukhuluma baye.
Mhm.
Ngeke ngihlale naye. Mase bokwakho umxhaso abasangitsheli mina.
Yebo. Kunenkolo zosisi.
Nami ngisho njalo ngithi. Konke singikunikele sentence kaBamkhulu.
Yebo.
Sengihlupheke kakhulu.
Ngoba sinawo ama-cases acishe efane naleyo ukuthi abasakwazi ukuthi bethole, awusakwazi ukuthola indlu ngoba wawayithola. Asiqale ishaya isosi. Onze kugcwalisa ibhakete emphakathi ni-5 R10, R20, R30. Senze le nto esijwayele ukuyenza. Kwakhela ugogo, siqhubeke nempilo. Okunye nokunye, ayi udaba lolu lude kakhulu elingelisize ngempela. Ngoba uma ukuthi indaba kunefamily, kunesonto, ayi. No, lezo noma ngingaqhela mina kuzona ngoba ngiyabona ngeke zizise sisize kwamanye. Into ezosisiza ukuthi nina la ekhaya, kulo mqashi enikuwona, ugogo, kuyobhekwa indawo. Mayekhona umuntu ophakamisa isandla then bese niyasibiza size sizohlala phansi sikwazi ukuthi ke sibuke ukuthi ke uyasinika amaphepha ukuthi ugogo ngakhelwa lo bese siyaqala siyazama.
Yeah.
Ilokho angikubonayo.
Yeah.